students are required to bring a registration fee of 10,000 kwacha, a pen and a pencil, and their MANEP PSL IDs as proof of their candidacy for the past exam. Places are available in Forms 1, 2, and 3 for the 2024-2025 academic year. For more information, contact the following numbers: 0997-675-722, 0884-544-678, or 0990-184-040. St. Louis High School. Experience excellence.
Tikurandire ndi ku program ya lero ya amayi tokotani tabwera muja timachitira nthawi zonse kuti tizakambirane nkhani zimene zimakhudza ife amayi cholinga chathu ndikufuna kuongolerana pena mwina zinthu zina timazoona mwa mtundu wina ndiye timabwera pano kuti tizathandizane kuthandizanapo kuti kodi zina tikhoza kumazichita motani pajama tiyai zelu zawa ndi awa zikabwera pamodzi simatha kuthandizira kuti mwina kaganizidwe kathu kakhale kosintha ife timathokoza kunyadira kumwemetera kuti makha pamenepo kutsatira zochitika ndi ma programu ino siyana siyana pano pa mibawa television. Osaiwala kupanga download kanema manja amene mudzita ndithu kuonera ma programs athu onse mujamene timakupasirirani ndandanda onse kuno ku mibawa television. Pa Facebook takati kuchokapo makamaka ma programs athu ambiri sitimayikanso pa Facebook ndi cholinga chodinu tikakumane kukanema manja. Ndi mukapanga download kupanga install kuchokera pa Play Store onetsetsane kuti mulipire ndi 2000 yokha inu muzikwanitsa kuonera ma programs athu onse kwa mwezi wa Trunto kapena mukafuna wiki yokha 500 imene ikuthandizireni kuti muzitha kuonera ma programs athu onse 24/7. Ine ndi Selina Dumbula, muzandanenera kuti inu ndi ofunikirawo kuti mukhale mbali imeneyo ife tikhale mbali ino kuti tikambirane chigawo chachiwiri titsegula malaini muja timachitira nthawi zonse kuti mutiuze maganizo anu kuti kodi nkhani imene tikukambirana tsiku la lero mukuyona motani. Mundirole ndiwalandira mayi amene ndi nawo program ya lero kuti atiuzenso maganizo awo kuti kodi iwowa tienda motani. Bagezi kuoneka kuti pena kumabwira mwina msana konzeke sister kumene kumulwa sanga munasowa mukuzo kwati mwaiwala kutokota
eyi ndipo ndi aiwaladi
eyi ndipa kanthawi tu
eyi nanga sinali location ogula na ndolo
kwada kugulidwa ditu
ngajama akuona kuwala kwambiri
auri zikuwala kwambiri sizikuwala mwango zisowa zimene
kuti zachizunguzi zawala zambiri
sachisowa ndi takwadira twa
zikomo
eh maitiriza mponda akumolere
ife pano
hata kunyadira kwambiri
mwana mlomwe
inde
molere molere
molere molere
manyadira kwanu ndendikabise kuti kwatu sikumole
ifezo ndekumatizanga safata kulira ko tikangolwa mbono ndandeka imilo MP umolere ndikawina
bwino bwino so
bwino bwino eto
ndipo so popanda so kampeni ukangofikira basi amene wemwewe kodi molereyo
aida kula ndire baba
zikomo
basi my Sandra Licks mulibanji tibalalike pankhani yokhuza ndalama tikupezeka zoti tusakaza kwambiri ndalama zochitika zikuchuluka nkhani magulu 5 magulu 10 kumapezeka zoti iyayi ndithu chichonse chimene ungapezecho chikuthera magulu kodi magulu ndolakwika kodi ife tikuenewa panga manage motani magulu amene tikulowa ngati amayi kuti asatisokonezere zochitika
mpaka
Azimayi na feso amayi tikumabeta kodi kubeta ako ndikoletsedwa kapena ife tikubeta motani tikubetera ndalama ya chekiti ya ndiyo ya fizi ndi zina zotero tikuchita bwanji tipemphe kuti ino mukhale mbali ya kumeneko tiyambepo amama nkhani yayikulu ndi nkhani ya magulu imene ino